Gomora!
I love you more than life itself. You like it or go disappointing. That's what disappointing happened.
Does anyone care about this stupid speech? Chance ba mo stop. Chance ba mo stop, Phil. It's okay. Ke kopa le motlwele. O tlotile Melusi.
Yeah.
Good. Ntate Moruti. A re tlotile ho etsa lenyalo la Phumlani. Lo nthatile ka re ke lenyalo la hae. Ke kopa o tswele pele.
Ke a leboha ngwanaka. Bomme ga jwale le bitswa monna le mosadi.
My baby,
ke go
itumeletse child, you know, ka jail, bona fela bona bo ganya gotso gore go monate go monate batho go monate Thathi wa bona mo o kreile monna ke re eng
monna
o itse motho o tla o tlhokomela a o respecte a o tlisetse di-breakfast mo mpetong my baby o itse obe medeka Ai ke le bo ga sebo ke le buile thata le rato le conquera every gore le fenya everything hey ai ke le bo
njalo mamso
Gomora!